Ixesha lezicelo zokwamkelwa kwabafundi nge-internet kwibanga lokuqala nelesibhozo kunyaka wokufunda ka-2024 eRhawutini liza kuthatha inyanga ukususela ngomhla we-15 kuJuni ukuya kutsho ngomhla we-14 kuJulayi 2023. Oku kubhengezwe ngumphathiswa wezemfundo yaseRhawutini uMatome Chiloane ngethuba lentlanganiso noonondaba ibibanjelwe Randburg izolo. Ukanti ke uMatome uthi kweli tyeli kuza kubakho inkqubo enye yokufaka kwezicelo zawo omabini amabanga ngeenzame zokwenza lula inkqubo yokubhalisa kubazali.
The 2024 online admissions for grade 1 and 8 applications period will be open from the 15th of June 2023 at 8 a.m. and it will close on the 14th of July 2023 at midnight. So we will have 1 month full to allow parents to apply.